zumawa ubangiji ya san dake dai na damuwa aliya karki ta kurawa zuciya lafiya ta zarce dukiya addu'a ba za ta fadi ba aliya
thank you.